mosware ga botse malolo
tshintshe motlogo
mosware ke mosharaka ntshe mabekwa e shut up wena man u jesu wena ke u jesu ake
motlogo le pakisha o petla ga ntshe tletse re tsamaye man
botlhatla ba ga ke gore he doesn't think like an African ake re wa bona u shitse ke rotela ke sa thake mosware le go mosware.
Okay, first I'm going to turn this water into umqombothi.
Bana me.
Eh, ntubeluile. Wena o kitiwe.
Tata.
I futse kwena.